Muzane demokrasi hanyuma ndabereka rero akabirya muce murondera iterambere naryo naje ngango tumarane iyi minsi ibiri turiko turigina natubwirana nge tugiye kwibakira aha mu rumonge wacu ngaha mu rumonge haragahiye dufise ikiyaga dufise isi meriki gazi hazocaba ikivuko mu rumonge ikivuko mpuzamakungu hari ikindi mwambwiye nga mu rumonge ngo dutegereza gukora twoca dutera imbere cyane dukomeje uburovyi bukamera nka kwa kundi kwa yorogokera akaboga aha twasanze mu rumonge Imana yaduhaye itunga rikomeye cyane duca turarine nyako yaduhaye akaboga Imana irakaduha iduhaye amazi hanyuma rero dutangura kuza turaroba nabi none ngo ifizi zigahe zidutwenga ngo ziravuka zigakura ngo zikarinda zipfa ngo atawuziriye ngo kubera rutazi kuroba tugira rero tuze twigire turobe neza tugaruke nka kumwe kwa yorogokera twaba turaga fi na rimwe gantuze none byo tunanira gute tugira urunani twese duce tubikora turi kumwe twese birashoboka turi kumwe twese ivyari bigoye twarabishoboye yaramahoro na demokrasi no nubu ugoroga basigwa ruzotunanira